Uravye ngene twari twagarutse mu gice cy'akabiri twabuza amahigwe kuko nibaza yuko ari twe twatangiye kuronka ama occasion ari nete yo gutiwa match hakiri kare twaronse un contre un nkazibiri zo kuzazindi zo kurangiza match ntitwashobora kuzexploita nibaza yuko rero iyo uronse amahigwe ntuyavyaza umusaruro hari gihe nawe inyuma ushobora kwa nkesa canke bakagupinisa no uvuga amahigwe yabaye make nibaza yuko aricyo kintu no uvuga gikomeye cyatumye tudashobora gutsindira match
mugenzi wawe ndetse na kapiteni wa adversaire bavuga ko imikino bakinnye bo yabafashije wowe aka karuhuko ntikaba karakwishe
nibaza yuko equipe ni continuité twagize karuhuko twagize ibibazo bimwe bimwe hari ibintu twategerezwa kujera ugasanga rero ku maintenir rythme byari bigoye sinovuga ko arivyo aricyo cyonyene gusa ariko bishobora kuza muri n'ivyatumye ubona ko rythme dufise itari sanswe nkuko twari tumeze urabona gusimbuza umugarije mu hagati muri match kandi ku munota no vuga wa 40 minota 5 ni bintu byatwandika afye no mu maramplas no kuvuga twagize ramplasma imwe muri promemita itari ngombwa tuba oblige yukujera zibiri twari dusigaje no kuvuga mitima twamusimbuje kubera yababaye haraka kanani yari kwa rakinana urumva twari tugiye no kumusimbuza hakiri kare biba oblige yuko bakinyi babanza kwishofa kugira tuze kumushyiramo rero no vuga yuko ramplasma twakoze zatwishe kuko twakoze amaramplasma amwe tutari twategekanije ya yandi uri oblige kubera iki kubera umukinyi aba yababaye
munyezamuwe n'iki kingenzi cyatumye avamo
nawe nyene afisa gashoki ku kuboko bateye umupira nibaza ko ari shuti ya muhajiri arayigarura aritoneka mu nyuma atubwira yuko atameze neza dushobore kumusimbura
ubwo mwiza
kuburaganije uru ku ruhande rw'ibumoso hakinjamo umunziza Felicite kandi naho urebye imipira yose yanyuze kugira ngo babashe kuba baratsinda ibitego bavuga yuko aricyo cyatumye mubasha gutakaza match
novuga uravye kuburagana ijuru numukinyi yaramenyere kuri post ariko oze numukinyi twari jewe nzi ko numukinyi nari nzi kubaza ku exploiter twari dukire umuntu afite vitesse sinovuga yuko ibitego byose aricyo gituma byakiye hariya novuga uravye amagore ya mbere twankeshije igori rya mbere n'irya kabiri hari ama intervention novuga umuzamu yari gushobora gukora kuko uravye igori rya mbere n'irya kabiri n'imipira n'amagore tutari gushobora kwankesa uravye nka uravye ngene twari ko turakina uravye ngene imipira yari imeze rero no vuga igori rya gatatu ni ry'umuntu uvuga ko yakiye kuri iriya kote ariko iyindi ni imipira twari gushobora gukina iyindi imipira twari gushobora kugira rero Felicite no vuga ngene yakinye neza yamufashe oze ariko twabaye oblige guhengeka kubera ganijuru atagize naho ntabyumvise cyane kuko nibaza yuko amategeko avuga ko umuntu asiba juru nikurikira kandi kuri karandire juru nikurikira yari juru nyagwamagana ariko twagiye kuri juru ya novuga ya 25 twari ko gukina ya 24 twari ko gukina ya 23 no kuvuga amategeko aravuga yuko umukinyi ari suspend asiba juru nikurikira iyo juru bayikuyeho no kuvuga ni juru nibura yaduhora tubona biba no kuvuga amakarata yaonana na Edi je sinigeze ndabikomprena ko ari basiba kuri match basiba journée kurikira koko karandire iba baramaze kuyifixa nyambi jya bayikuyeho no kuvuga bari gusiba kuri journée yakurikira rero no vuga navyo nyene vyatumye tugabanuka cyane surtout kuri efficacité no gutakaza cyane nk'umukinyi nkaonana ashobora kugira difference umwanya n'umwanya
anima coach mathematico ma muracyari mu mibare muracyari mu gikombe ariko gutsindwa iyi match ntabwo biri butume mu deconcentrer amahirwe yanyu ku gikombe arangana gute ya Lyon Sport bijyanye na muhanganye batarakina
nibaza yuko haracyari kare cyane kuko nibaza yuko abo duhanganye nabo bagifise ama match akomeye kandi yo gukina uno munsi dushobora gutakaza nejo bagatakaza jewe ku gikombe si sinovuga ngo turakivuye ko ahubwo amahigwa aracyahari kuko turindiriye kuraba match zikurikira eske match abadversaire bacu bari kubarakina ziriko zigenda gute nibaza yuko amahigwa gihari
ubwo kumunyezamo watangiye championat umuvuga bigera huzana na Kabwiri kuri Adolphe ntabwo ari ubwa mbere bibaye izo remplacement imwe na imwe mukaninuba ukazana amanu uyu munsi ejo bonere wavuga ko wabuze solution mu mapoto
nibaza yuko continuity cyari ni kintu cyiza ariko haragera igihe twabaye obligé yuko Adolphe ababara akajya ku ruhande tukakinisha bonere hakagira twagiye turagira ikibazo cy'imvune no kuvuga stabilité mu igori kuko uravye nk'ubu twabaye naho nyene obligé y'ugusohora umukinyi no kuvuga experience ni kintu gikomeye cyane mu igori nibaza yuko turiko turagenda dukora ku munsi nibaza kandi nabo match ni experience ku yindi ni experience nibaza yuko erere muri football ibaho ibindi nibaza ni ibintu byo gukosora
hari ibibazo by'Intare na Rayon Sports mwagiye muri locale murasohoka match ntikibaye abakinyi barabyumva mwamwe abahamagaye muri locale ko match ntibe hari cyo bya biri kuba affectaho
uravye ni ibintu bigoye ni ibintu kujera kuko information zisohoka ari nyinshi kandi abakinyi igikombe baragishaka kandi igikombe barashaka kugikina kwa tusanga rero harama information aza akadestabiliza akagiriki ariko natwe tugerageza kuganiza abakinyi tugerageza kubabwira twikonsentre kuri ibi tureke kuri biriya nibaza ivyo vyose ni ibintu turindiriye turabe eske ubuyobozi buzotubwira iki kuko information zihari ni nyinshi kuzitreta ikintu gikomeye gusa ubu no kujera abakinyi mu mutwe tubandaje turi concentre mu byo turimo
agusubiye mu bihe nk'ibya pressure muri fazare nyuma yo gutangira retour rutsinda match nyinshi uragarutse ebyiri zirarangiye inota rimwe ntabwo ari pressure uraza kuyihandura inga gute mu mwongere mu rumuto
nibaza yuko pressure sinigeze ndayiva ko gusa hari igihe umuntu atsinda hari igihe umuntu anganya uno munsi biradushikiye ejo ni abandi bashobora kunganya cyangwa gutsindwa nabo nyine bazoja kuri pressure nibaza yuko pressure ihari ahubwo gusa no kumenya ge umuntu ashobora kujera I pressure iri kuri jewe kugerageza kushobora kwijera kugira sinshobore kuyitransmeta mu bajwe ahubwo tubandanye kuri dynamique twari turimo uno munsi tugize four pack kuri match zibiri kuko kenshi muravye no mu gice cya mbere cya fazare kenshi twatanguye gutakaza abakinyi bavuye muri ropo ugasanga harabaye agatreve gatoya habaye igihe kinini atama match hari ugasanga abantu bagarutse batameze ubu no kugerageza ahubwo rero gukanguka no kugerageza gukora ibishoboka byose kugira turabe ko dusubira mu bihe byiza
gira ubutumwa ugenera abakunzi b'ikipe ya Rayon Sports batake bababaye kuri uyu munsi kubera ko mutabashe gutsinda
nibaza yuko ndavyumva cyane yuko abakunzi ba Rayon Sports batishimye natwe nitwishimye abantu ba mbere batishimye nitwebwe kubona tutashoboye kubaha insinzi cyangwa kubaha ibyishimo nibaza yuko rero natwe tugiye gukora ibishoboka byose natwe turabizi twibihangane tugiye gukora ibishoboka byose tubasubize mu bihe byabo byiza